mokonzi na biso, mokonzi na biso, awa na Kongo e, mokonzi na biso, awa na Kongo e, kamera ebi yango, Fayulu aza mokonzi, Felixa ebi yango, Fayulu aza mokonzi, Shadara ebi yango, Fayulu aza mokonzi, Kabila ebi yango, asalaka solo sambla. Vote Fayulu,
vote Fayulu,
vote Fayulu, vote Fayulu, vote Fayulu, vote Fayulu, vote Fayulu, vote Fayulu, vote Fayulu.